President Emerson Mnangagwa vazadzisa chivimbiso chavakapa vagari vemuEPWORTH vachiti vachavapa matitle deeds. Izvi zvaitika mumusha weEPWORTH muzuva ranhasi, apo vagari vemuEPWORTH vapiwa matitle deeds nemutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa. Ngationei zvezere pavideo iyi.
Nasi, hurume.